me janong bothata ke gore ba ba tshwane a re bone bone ke kholetsa modau ba batla go feleletsa aba ya tlarela yo ke le ka go leboga gore matsereganya reng fela ke titlile mola khwileo ke no kesha smailula eno ya bone ya Mamelodi Sundowns ga ba dubele bona ka motsamo e ketlilenga kholetsa modau a sireletsa ke no eno ya bone ya Mamelodi Sundowns kesha smailula ba feditse ka bone le fa go ne go teng metlhole gone mo kholenya dinao fa go fedile